Mani guheza gireo si jutegea maturika makuri yachi yu mstuhele muli Real Madrid Ayi nguri ya sohutu yu musi yemeza ko Gareth Bale Agiye kuja mugu wa Tottenham kuyisubiramo avuye muri Real Madrid aho imigwi yose hamwe n'umukinyi bose bamaze kumvikana iyo nkuri ivuga yuko Gareth Bale ashobora gusinya amasezerano y'imyaka 3 akazokwemera kugabanya umushahara wiwe canke akazosinya ku ntizanyu Real Madrid kazirari ha 50% cy'umushahara wiwe Tottenham kari ha 50% kandi igisigaye n'ukumenya kontra azosinya naho ibindi byose bamaze kumvikana Real Madrid nyine Sergio Leguia mu galero waba kiri muto yorakina muri Sevilla nk'intiza nyina we yamaze kumvikana na Tottenham kandi n'imigwi yose yamaze kumvikana bivuga yuko Real Madrid izohabwa imyanya 3 z'amayero ku musore ashobora gusinya imyaka 5 muri Tottenham gusa wazojamwo iteka kujya kuri Real Madrid niya mukinira inyuma y'imyaka 2 cyangwa 3 izomwisubiza ku miliyoni 40 z'amayero Umva Real Madrid agitikinitse neza ikintu cyo bafiye na Manchester United yifuza kumutwara ariko ikanta yuko bashiramo iryo tegeko tuki kuri Real Madrid nyindi kimenyesha na Cool Sport kitubwira yuko Kylian Mbappe afise nombere yo kuva muri Paris Saint-Germain mu mwaka uza kandi ngo destination yiwiwe canke ahantu kibanza ashaka kuzoca yimukiramo nta handi atari muri Real Madrid nyine mu mwaka uza bivuga yuko Real Madrid iri mwitegura kabisa ikazofasha ikazombazana na Kamavinga na upamikano n'abandi bamaze iminsi bavugwa ikimenyesha makuru AS Chocho kuri front page yacu uyu munsi cyashize ku inkuru ivuga ati Benzema ntafatwa ati nakugwa ko kabisa nyuma ya Real Madrid tsindi mu gwa Getafe mu rukino rwa kivandi mwibitsindo bitandatu kubusa Benzema gatsinda mwibitsindo bine wenyine mu minota 45 ati nafatika kitubwira ko mwiyi sezo azuba ari nimero 9 atanyiganyezwa Iyo byavuga ngo bajovic ngo zobarahabwa umwanya ukwiye niki ati Benzema bandanya kwerekana kari Benzema kuko yabikoze mu isi zirangi ati nubu azobandanya kuba ari number 1 ni Mercenda ikimenyesha makuru nyine ya AS kitubwira yuko Vinicius Junior ati mu ntango za sezo izotangura kwa 3 kuri Real Madrid ya La Liga ati azohabwa umwanya ukwiye wo gukina kubivanya na condition physique Eden Hazard arimo kuba tarakira neza kwijisho gikirenge giye bivuga rero yuko Vinicius Junior ari wazohabwa umwanya ukwiye wo gukina mu ntango za sezo Real Madrid giye gutangura guys rekati bananyije muri FC Barcelona inkuru ya mbere havugwa nuko Arturo Vidal azotangazwa nk'umukinyi wa Inter de Milan mu gihe Diego Godin na wazoba amaze kuyivamo agiye muri Cagliari bivugwa yuko Arturo Vidal yamaze no gusezera aba bahora bakina muri FC Barcelona n'inshuti ziwe yarafise yuko amaze kuja muri Inter de Milan akaba yategereje gutangazwa mu gihe Godin nawe azoba atangajwe turi nyine kuri FC Barcelona ngo Ronald Koeman umenyereza w'uwo mugwi ategura kuzokoresha cyane mu iyi sezo abakinyi barimo Coutinho barimo Ousmane Dembele barimo agasore kitwa Trincao bavanye muri Braga hamwe na Pedri akaba ategura kubakoresha cyane mu iyi sezo aho ngo bazana gutangura muri kino kwa gicuti uyu munsi baza gukina na mugwi wa Girona tuki kuri FC Barcelona nyine mu menyereza wayo Ronald Koeman yanatangaje yuko atakibaza afitanye na Leo Messi Koeman yavuze ko nyuma yaho Messi atangaje yuko atakigiye abamwe bibaza yuko babandanje hari ukutumvikana ukimenyesha makuru Mila kivuga ati nta kibazo gihari ati umwumvikano ni wose barumvikana nta na kimwe ati umubano ni mwiza hagati yabo bombi tukuri nyine kuri FC Barcelona amakuru aba havugwa ni menshi ikimenyesha makuru Sport kuri front page yacu uyu munsi kitubwira kiti Suarez Luis Suarez bisa nkaho vyase urundu yuko atakigiye muri Juventus nyuma yaho rero bipfirije bivanye nuko passport yiwe kuyitunganya niki byo twari gihe kinini ku buryo kugira ashike mu Butaliyano yogenda kuhashika isoko gigura nigurisha rya rugawe hakavamo hakavugwa n'izindi mpamvu yuko ubanza gukora test y'intu za y'igitaliyano hari ibazo ubanza kubaza mu gitaliyano no mu muco wabo utabitoye no bidakunda bitezwa kuco ubanza kuvyiga kitubwira uko kiratubwira yuko ama abisinyishije cyangwa umva aramatu ari mwaraba yukuntu botura bokura batomewe abamambure ba FC Barcelona haramajwi bagenye yukuntu abatura batomewe kumweguza cyane kumutangisha imihoho hataragira mu kwambire ngo amatura bako babona ko mu kwambire ari kure ayo manuze rero asabwa yuko abantu bashika ibihumbi ndibaza 16 nabandi aribo batora bitubira rero ku munsi weje yuko bari bageze ku 12 n'amajanindwi niho bageze umva ari namakuru avuga ko uyu munsi bari bageze kuri 14 n'amajana ngahe mu ijoro rya keye katubira rero yuko uyu munsi ari wa nyuma hakiriho ibihumbi 2 nabandi kugira Bartomeu ace yegura iyo niyo nkuru kirimo kiratubwira amakuru barimo ravugwa guys abari menshi cyane amakuru abarimo aravuga bari menshi cyane aho tutogira ikitano nababwiye iyi nkuru yikemenyesha amakuru goli ivuga yuko Koeman ubwo yivugiye ko kugira batangaze yuko basinyishije umusatirizi wa Lyon Memphis Depay ari uko azobanza kugurisha umva bisabwa transfer ya Suarez icemo cyangwa ya Arturo Vidal icemo nabo bemerewe gutangaza ko basinyishije tuce twimukira mu Bwongereza nyine mu gwa Arsenal ngo amaze kugurisha umunyezamu wayo Emilian Martinez ku miliyoni 20 z'amapound mu gwa Aston Villa aho yasinye imyaka 4 akaba yaramaze imyaka ishika 10 akinira umugwi wa Arsenal duciye mu France gato directeur sportif wa Rio Juninho yavuze yuko atabusaba bararonka kuri Depay canke Awali Awali yaramaze iminsi avuga mu mugwi nka Chelsea Manchester City Paris Saint-Germain n'iyindi akavuze yuko atabusaba bararonka anavuga ko kuri Depay naho atabusaba bararonka ako anongeza ko yuko mwiyindwi hari ubusabe biteze bwo mugwirunaga muri abo bakinyi babiri akavuga rero yuko bushobora kuba ari ubwo bwa Koeman yanatangaje yuko bazobanza kugurisha kugira bavuga yuko basinyishije umukinnyi wari we wese runaka dusiye muri Arsenal gutegura kugurisha abakinnyi batatu muri iyi minsi cyangwa muri iyi soko ry'igura n'igurisha barimo Sidi Kolasinac Matteo Guendouzi hamwe na Lucas Torreira Kolasinac ashobora kuja mu gwo West Ham yamwifuza mu gihe Valencia irimo irifuza Guendouzi Torreira nawe agashobora kuja mu gwo imbo bitaliano imaze iminsi imuvugwa ko tukiri nyene ngaho mu Bwongereza ngo bakinye bakinye inkino zazamira mu Premier League bagize iyo batangaza aho nka Kai Havertz umukinnyi mushasha wa Chelsea yagize iyo atangaza avuga ati Premier League iragumye iragwecha nawe bihuriye na Bundesliga ni nyuma aho yaragize ndinovuga ko atagize urukino rwiza cyane ku rukino rwe rwa mbere kwa Brighton avuga rero yuko Premier League atanahihuriye na Bundesliga andi makuru abari menshi Olivier Giroud anavuga yuko mu kwa mbere yari yiteguye kugendera imara bipanga kugenda twiri muri Chelsea ati habuze gaje sinye muri Tottenham bakavuga rero yuko ubu yamaze kumvikana na Juventus kwisinyira imyaka ibiri mu gihe hagati ya Luis Suarez na Eden Dzeko izoba ibuzemo numwe kuva rero yuko Giroud ashobora kugenda gukinana n'abakinnyi nka Cristiano Ronaldo mugere bimaze iminsi bivugwa kwanza byaranabaye umukinnyi wa Marseille akorera ikomera rishingiye kuri kuba Neymar urongoye ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Bufaransa yatangaje yuko ikomera rishingiye kuri kuba umupira w'amaguru ritabaho abantu benshi bakoresheje iyo titre mu zimwe iminsi y'amaguru Sky Sport kibaza ku iyo nkuru ariko amajambo yakaba ari menshi mu Bwongereza nyine tukiriyo Aubameyang maze kwamaze gusinya andi masezerano akaba zohembwa miliyoni 55 harimo n'amabonus mu myaka itatu yongereje urumva 55 z'amapaundi mu myaka itanu arimo arakinira uwo mugwi Londres dusubiye gato muri Espagne hari inkuru zibiri ivuga yuko Lucas Vazquez yase ubusabe bw'umugwi muri category wa mwipfuje aravuga ati no nishakira kugoma mu gwa Real Madrid bakavuga rero yuko Real Madrid yamubwiye ati ntacyo niyo uzokwa nka kugenda amasezerano yawe niyarangira mu mwaka uze ntawe tuzokongereza mbwira mu gwa Atletico Madrid na utuweza kuzora imilioni 27 z'amayero kugira usinyishe Yannick Carrasco bari baragurishije mu bushinwa bakongera kumugarukana nk'inizanyo kugira rebaze bamusinyishe nk'umukinnyi wabo ahuraho ubu bategerezwa kuzobanza bakariha imilioni 27 z'amayero kuko ikimenyesha mu gucunga muri Espagne ne kibitangaza Guys, I'm a cool about me shame when I feel snug and have gay muro. You couldn't look no episode can be most Nigerian gay, she say Mizichoro, swears about Tonga Kumu to Mako. Mazuku to have gay cocoa, a Juventus Viasse. Kandi nivyo vyukuri sa nivyasa ariko ngo barisanishaza kuzokora ibishoboka vyose uyu mwaka canke isezo akayivamo bahitemo aritege gukora ibishoboka vyose Suarez agende ntigeze rera mutuma ko n'uyu munsi no FC Barcelona giye gukina na Girona kaze sinabwira yuko Jacques Grealish agasubira ka kongereza k'imyaka 2025 kari kamaze umunsi kivuzwa Man United kamaze kongereza amasezerano y'imyaka 5 n'umugwa wa Aston Villa ataho akigiye mugire ibihe byiza, Imana ibahezagire. Murakoze.